Bishimye kondi mu muryango w'Imana, bishimye ko Yesu yapfiriye, bishimye ko ndabaye umwana w'Imana, bishimye ko Yesu yapfiriye, narabohowe, narabohowe.
Bishimye